Ah, caribou. See that species. Buda, utakwenda simu yangu wapi? Mbona iogopi? Songa karibu, nitaka iruke chini. Yes, kuiro. Hey, hey.